Eche ora John Dramani Mahama akachi na jem edi atu edwa eche mu se nyame ei na dom na omafo eto aba edi ema no se beye omapani biom e wafin pinu ene edu no eba kwa ene manga na mudi mu beye de papa pa ochire mu ese tax release bibri ho no ma sms no obehwe se obetimi ehwehwe aso edi ama wo mo oto aso edi etu edwa a wochim se afin pinu ene edu no eba ko no ochire mu obesha sia ayi bibi sun kokura e de ama eye private na face public SMEs said they be ya COVID-19 shock no betimi aboa na omo so betimi ato mo san se wabra COVID-19 ba ye no kese ama ahokire abapa na ora Mahama any organized labor for and professional groups ahodo e kasa ye wo eye from montemu wabra na okọ eye na pro bono enu mu no e na wode etu dwa a wo chese afipi no ani edu no ba ko oba e be ye omampania ene obekọ eye machibujemu odi bills bebre ebekọ machibujafo ahwemu no motu anamo bi e de ama eye SMEs no wochiremu a small businesses no obehwese ene corporate income tax no jese ibi ni nyina e de afri ho no e de ama wo mo osa echiremu ese eye corporate income tax e de ma medium sized companies no and also ye better som e de afri imprimprim 25% no e de akọ eye 15% ena afi so newly established medium sized companies no almost afa eye adwumayɛfoɔ efri eye nipa ba adu no ɛkɔ no ɛno so no wɔ mo ɛkɔra de corporate income tax no bɛ afimu no ɛnya de a almost wɔ mo ebetua ɛno akyi no wɔsa ɛde ɛtu edwa a wɔsa ɛkyire mu ɛsɛm wɔ mo a wɔ mo ɛkra eye mfidia kɛsa kɛsi ahodoɔ sɛ ebi afidia ɛde ɛba bɛyɛ agric adwuma industry na afi commercial purpose ne nyinaa no ɛno ɔkyire mu a ɛno so ho ɛto no ɔpɛnyi no ɛkyire mu ɛsɛ ɛno so bɛhwehwa ɛkɔra ɛde afi so ɛde ama wɔ mo ɛno ti no the way we nya no pɛsɔ ɔboa sɛ de ɛbɛyɛ a ɔman no adwadie hu sɛm ɛbɛtu ɛmpɔn ɛno ti ɛna wo kyerɛ nya me na dena so ɔba de a ɛne yɛ ipo duties ahodo bebre hɔ no ɔbɛhwehwa so ebi ɔkra so ɛne ɔbɛyi ɛde afiri hɔ no na ɛtimi aboa ma da bia no ɔmanfo wɔ mo ɛdi dwa wɔn kɔfa no ma ɛde aba wɔn a ɔbi company ɛwɔ ha a da bia no wɔkɔ mu ɛbuo ɛnam ɛtoa kɛseɛ kɛseɛ a wɔtua no saa no ma nya no ɔbɛtimi ahwɛ tu ho na mo aboa sɛ de ɛbɛyɛ a ɔman no ɛmu ɛbɛyɛ dɛm.